Natimo ang'o? An gi ratiro mara katiba wacho ni nyaki inyisa gimomiyo biro maka gi dhok manya maelewa maber mogik. To kise fulori misenyisa gimomiyo maka timaka itera ka SL itera ka police station madonjna. To kise kaka charge sheet cha osechiw eka seche mosechiw charge sheet to koro an gi right kaka ng'at momak mondo iyiena awuog okil kati iyiena ang'is jogega kuma antie. To ka wawuoye topic ma kawuono neno ni ng'eny jok manomak kamagi gin jok manimako to gilal. Ng'at mobiro makogi mokwongo ok ofulre. Ng'at mobiro mak jok mobiro makogi kata jok mobiro lal kodgi gin ok waluonggi ni arrest, waluongogi ni abduction. En ni gionge uniform, moko biro koumo nyaka wengegi te wiyegi te ineno makar wang'eno kende. To ng'enyne jogi kata seche mimakogi onge stesen obila moro amora miterogie. To the same chik wacho ni kapono osemaki, ratiro mari en nyaka teri e doho within 24 hours momaki eno. Unless sehemu koro omaki ona Friday, the nearest time ma court bede monego be ni bedo produced in court and be charged. Tino ka gichakre wane finance bill protest kaka netimre gi. Ng'eny ji mimako ok gichope doho. Ng'eny ji mimako ok tere stesend obila. Ng'eny ji mimako waneno ka nitie rochruok mar ratiro mar dhano mamiyo kata serikal wacho ni waonge pesa momiyo ne wakelo finance bill watemo manyo gigi. Tuwano ni seche mirocho ratich dhano cha magi constitutionally protected rights. Ka ng'ato chieng' moro wuok to doke doho to wacho ni anto nomaka kama to serikal ne nigi hande meiko manomaka ni to nokotera e doho within the required time kata nokomaka motere stesend obila kata ng'at manomaka nokoluwo chik kaka nitie. Ing'eni mago gik mabomiyo doho ng'ado ni nurocho ratiro mar ng'ato. To kuserocho ratiro mar ng'ato, court ni pod nyaduogo award ng'atni pesa in damages nikech there's a violation, gross violation of human rights. To ng'iyo ni kata kapok wachope e part mar ratiro mar ng'at momaki, katiba achiel achiel ni article 29 ne wacho ni oseketo kako nego bed ni right ni freedom from being abducted kata bedo ni dholuo to koro chal kama dwa lali. Kako nego bed ni maki kata kako nego kesho ano ka ng'eny jok momak gi siye moko miyudo ka ng'ato nyo omake kamoro to duogo owee kata obede abandoned e bungu tuyudo ka siye moko nitie torture mosetimne whether psychological or physical. Koro ino kaka LSK osebedo involved. Ana huo nasebedo involved etemo manyo jok mola.